December ntate General Ba2cada Ba2cada ha re be le festive monate tlokomele ho hle mo leng teng re ja monate o khone o khutla ka 2022 ke ya hao 2021 ba tle re bontsha filimi fela he o tswa ho nna General Ba2cada ha re be le festive monate ke December ntate.